Ikibazo cy'abagabo batera inda abakobwa bamaze kubyara ntibiyandikishe ko abo bana bibarutse imbere y'amategeko cyari ikibazo gikomeye nk'uko tubibwirwa na bamwe mu bashikiwe n'izo ngorane n'umubyeyi w'inararibonye abona ibibazo bitera mu kibano.
Ewe mu twabyaranye ko aje ndi muhira ntanteye inda hama ntiyafashe umwana ntiyamwandikisha mu bintu byose. Urumva ni umwana afite imyaka itanu nk'ubu amagerageza amwandikishe yaranse. Avuga ati “Oke kwa yabyanse na kundi ryari ejo bundi nagiye kwandikisha umwana hajya muri pipa baca bambwira ati “Umwana ushobora kumwandikisha yanditse ko pere konti
umwana wanjye ntarandikwa jyewe wanteye inda yaranse kumwandikisha yafashe yampereza fotokopi ngo ariyo bandikishiza ku mwana baca baranka n'ubu ngiye no kumuraba sindamusanga aho yagiye kandi umwana niyo yogwara ntafashijwe n'abantu umwana ararimba nyene abantu ntibakunda kumfasha nari nanye n'inzu hayageze kambwira ningende namubwira ati nandungukire amahera basi yarasiye kubera gufungura birangora agaca ambwira ati none wo ntiwoduga iwanyu nabazaho muhira ati ntahe bagaca bavuga ati ahubwo ukazobona uzanye uwo mwana uzogirira ikibazino n'uwo mwana
uyu abana baragwiriye abana bapfukira iwabo ni benshi kandi ugasanga bababyara barafise ubushobozi kukubera abafise umudamu akaza guterinda umukobwa waha mu gisagara aca aguma ahisha umugore ko afise umwana ariko umwana ari wo muri uwo muryango w'uwo mugabo kuko nyine uwamubyaye abamunzi aheje kumuterinda aca amubwira ngo urimenya ngo si James yaraje nyene bakigendana akarata aramugurira agapuzira akamugurira n'akayoga akamugurira umwana akavuka asa nasi mugabo umwana akagoregwa ngaho akarahira ko atamwandikisha kandi umuzi kandi n'abantu babibona ugiye muri sentare kuburana bakamumuha ku nguvu amurungitse ruguru kwa wa mugore umwana afatwa nk'igikoko
abo bigeme bavyariye iwabo basaba leta ko iryo tegeko yashyizeho ryo kuko ata mwana yosubira kubaho atanditswe ko ababyeyi biwe bose yoshimangirwa ndetse n'ababiyandikisha ko ntibabafashe bahanwe
tureke na perenkoni umugabo ashobora kwandikisha ko umwana ariko ntihagire n'ikintu na kimwe agufasha turasabye yuko mubidufashamwo mukatwirukira bakadufashiriza abana
ariko ashobora kumwandikisha namufashe n'abandi babandikisha bakabafasha ko jyewe wane ntiyamwandikishije kandi agenda aho savuga ati umwana ngo aramwemera ko atamufasha ko atamwandikishije umubyeyi umwe niyo ashobora byose usanga ariya mushobora kubyiwe iwe ari wahangayika ari wenyine
twe ni uko icyo dusaba leta ni ukuri yoza ibahana baza kwandikisha abana kuko ikintu kiba ari gikuru aba ari urupapuro kandi bakanaturondera ahantu turerera abo bana babo kuko ushobora kubyara uwo mwana ngo ace ajya mu ibarabara we waba afise ahantu ho kuba ariko wagaca guterera mu ibarabara
muri Bujumbura hari ibidoma byinshi ibidoma byavuye biva muri aba bagabo kandi hari abagabo bafise amahera bafise akazi akamwihakana umwana akagoma yerera umuzi none dukora iki twebwe leta nigira icyo ikora umwana avutse ukamumenya ko arise bamuha iteka nk'umwana yego data wanje kurongora abagore babiri nta tegeko ririho rishoboka ubwo umwana avutse nahabwa iteka nk'abantu yaramwiyandikishijeho namuvutse amushyire mu ishuri amwambike amuha agateka k'abantu uyu mwana ntashaze ariko arazira na kimwe yabonye abaho
hakaba haheze indwi zibiri umushikiranganji w'intwaro yo hagati iterambere rusange Martin Niteretse ashikirije iryo tegeko